choko mwana wa yela mafa wa tobeza 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 hey
tsa me ikutlwa se eng man a go motompotsinto
ao ke itse go wena wa kwetse pa man wa kunya pa go
motompotsinto mao a wa re ke dira tiro e tshuleng diatla
ao fri tsone tshaka di tsebe mogale a ja
se ka
yo, ke Fred wa me. Yo tsile bo gamane jwa ka. Antuta bo gotolosi. O don take it off for birthday yami. Hey Fred, king of
hey. That's a skitsi le man. Kitsi o ba tsa sengwe a story man. That's a skitsi what na ya? Ke tshwane ya. Ha ke na madi man.
Nna ba ke le wena. Nka ke dira plan. O else mo tokpa so tokwa la for 6 and ke ka bo kreyi.
He ba tsho motho wa hanga. Ja no ba tsa ke la pele sena na ke se dai.
O se dai. Ke se
dai. Yo se bitsa sa man.
Se bitsa.
Sta ke se na sa. Ke se pata le tsi ke tsi ma ha. Se
dai ke le wai.
That's a skitsi. Ya. Ke ka mpela ka motho o botsa.
Le nna. Ba tla sena na sa me.
He ba.
Ya. A ke se pendjam. Kwa tompo siwa mo ara speke mo. Na. Groba ka mangwe.
He toloki. Ha to ere he.
Ka ye ke ba tla sena na sa me.
Toloki. Ba re ka sena mo sa me a bini potse wa mo sta.
Ye ba frede. O ntetsa o leken mo. Ke mo gole. Ke a tsogelwa. A o itume elke mo ida. Ke roba ka mangwe. Le nna ke batla go robala ke sapa.
O batla mo sadio, ke mo batla mo sadio a me.
He mona. Go mo khanye a ke tlhagetseng. Ke a re ke pizza meeting
he
a di tuleng hats
na tsa di meeting ha ke di tsena ke kela tshwana
ye mali ka tshenje khang ye batla wena let's eta Ntshetse sentle. Ke are ke patla senana sa me.
Era, lo go tlile mang? Ya nna re pinwe ke he.
Quiet. O bule di tsebe tseo. O rete.
Ho. Toloki. A nna re go biritse miti go buiwe ka senana. A ke miti wa senana o man.
Ya, el ke ipotsa go senana se di buang ka shone. Ke sa ga mangwetse.
Sa me. Saha mi
saha ho
hey ai kompaletse
ya ntloela man lona gana gore ke batla senana saha stoki e kha
he ba ile go senana saka sina le he he batho ba modimo
he mantoloki
shwele
toloki o sa banyatsa senana sa mosadi wa me o sa ba senyatsa
he
ga ke nyatse stoki
o ska wa rama man meskino go ka senana sa plastic sa rekisi wa mos
Hey! 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 Hey!
Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey!
Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey!
Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey!
On tswala matshabatshaba ke tlhana ke go tshware ke go tlogela ke go tlhauna
he ho
ke go
tlhala kwa
o tlhauna ma o le light go itjana ke tloga
ke he ho
sis
toloki khalo setse yana ke batla gore o tlhamana tsa khanya ga wa re meeting wa tloya ke sharp sharp
senana
o banna o
ke batla go tsena sa me yana ke tlile go tlisa lekgarebe la me le tlo go dula mo
mo tlong yana man
lekgarebe la me senana sa me se tlo go dula mo
go nyiwe he go nyiwe e se mo tlong ya stoki ni momi
frere a ga se wena ra stense mo
stoki
he frere a mo tlo go letlela bo hura bo dilo gana mo teng ga ntlwaka
oh Yaha Fred.
Hey, nya ke bona metholo. Fred, a mo tlhole tlhela la bo hura bo tlhola mo teng ga ntwaka. Tiba tlo tsimane.
Tiba mo sadwa go mo tabeng.
Stoki. Stoki. Stoki miska. Please man, dira calm down.
Nix calm down Fred. Nix. Ha wona calm down na sip. A mo tlhole tlhela go toloka tlo dira. Bo hura bo shentinge. A ba tshintshela ja ka tshintsha di bendi.
Stoki. A sam lift toch. Ke mo marato.
He?
Hey!
O mama ratom.
Ke bona kotse, ke bona matlhomola.
Stop toch man. Tlogela boloi. Tlogela jealous town. Ha o khone go bona ha mona a itumetse.
He ke ne ke se itse go lwana. O khona go ratha.
Stoki man, stoki.
He Friday.
Go le kana man. Toloki. O siame ntsala.
Mm.
O kana ba le re mo sadwa ga go kwana. Nna le stoki. Re ka gwa di mabedi. Re joine sweet on the floor.
Hey Friday. Mhm. Ike tsa pele Friday. A me so batla go se tlo go bona gore ga se tshone. Modimo ga batle yalo nya Friday.
Mhm. Stoki. Wa makatsa. Na ba ina sa re tompotsa re santse re le bana. O sa bona gore ke sebe. Jamise se tswa kae se?
Yo gana ke nya.
He bona toloki. Ke tla tloga ke go murutlula no yae. Ke lapile ke masepa gago.
Nya. Ke nna ke lapile ke wena. Ara pole tension.
Hey.
Re mura ntsara.
O nyiwe. Witsi. Nina le ba bedi. Le rata metla e witsi. Ya ga thome je re spile ke isimane. A go le mpulelele go thaga gana mpanda. Tseleng ha o mane. Toloki o mo marato. Nya a stoki.
Toloki ga se motho le marato. True love ya Toloki. Ke bo Jules.
Wena sweetie. O nagana gore ke setswaka.
Frede, o dumelatsa nne go Toloki. A o dugele mo le letika tsinyana le la gagelewa.
Mo? Le mosadi? O Stoki.
Ee. Ke tlo go nna le senana sami. Sa hudugela mo.
Congratulations on Toloki, proud moment. Jano mpoleleke. Wa re tshireke ma.
He wena sweetie, amela no dumela tsane le machara chara ge.
Auzali. Mpolelele o Toloki, ke mang motho?
Lina la gago. Ke Slender.
Slender.
Hey, Slender, the beautiful.
Hey. Awana wa mo itse sel.
Ke ma ba sha king. Ai no mo ntlhe.
Eng? Anna ha ka tshwanela go nna le mosadi yo montle.
Botsa ke gore a o montle.
Tso. Se es paya moy. En Oleg. Hot. En Slay Queen.
Na, I'm happy for you, Toloki. Austoki. O jealous.
Yeah. O nagana gore o montle. Mare ene ga se motho montle. Es net gore re motlwaetse.
Sis, o tlwaela.
Sweetie, bankanya ka more ya monyadi wa ka. O mo tseleng. O tlo go nnang. Man and beautiful.
Hey, ke ipotsa go ngwana o modimo wa. A dinko tsa ga di ditone. Ka wena, o nkga ditlha ko stek. Ba bala se yone.
Hey, sa bui.
Sali, a re tsebedeng eng tshata go. Ne wena sweetie.
Auzali, first impression last. Let's welcome Slender with a strong, charming first impression.
Hey,
Zali, let's take the room. A love haven.
Hey, what new? Isimmo.
Assam belief to Ostok.
Yeah, isimmo.
Assam belief stock and stock.
Stock. Isimmo.
Ostok immense.
Assam belief to Auzali. Om Freude, aku buele mosadi wa gago to.
Tsa basadi. Ga ke di tsene.
Mara Slender ke se tlo go bala mo dikobetse di faile ni.
Mang? Slender.
Girlfriend ga Toloki.
Slender.
Awa mo itse Freude.
Nya. Mara Lina le.
Lina le dira eng?
He.
Hey, ha, motho ga le zali. Motho o surprise tela ja ka rona yo.
Bua, Slender.
Hotla shambala.
Eban.
ikolopele
tsena mogabe. Good day family. Slender.
Breaking news! Headlines of the day. Nyatira Frede, iti le mo khaye.
Ikatle pele sweetie. Katle. Beautiful. Here is him. Oleg and Mui. How are you, Frede? Ki exe ya khaw. Ki exe e ni man. Ki ex classmate. Ex colleague. Experiment. Excuse.
Hey! As I'm leave man, explain.
Hey! Sumko, lui patisa kona mosekele. Kare everything is exposed.
Hey, quiet! He take it.
Frede, ki ex-boyfriend, ya ha me.
Hey!
You!
Hey!
I've never done that too much before.
Before?
Past tense.
It's in past tense, Omtoloki. Past tense.
Marika, you said America land. I'm sure. Yeah, Freddy. I want to pop a second ex out of work.
Yeah, yo. Kira hore ex, yeah. X. So when o tomposhitse motho wa ka tlhopile toloki yes yes ke dilo tsa khale khale bogologolo kwa ebile nna ke lebetse motho yo e sala ke moheletsa ke mokhapa ke moisa di hiking tsa Kimbali man khale khale kwa
mara santse murata
eh
ke sentse ke murata
yo na slender
Hey! Happily ever after.
Over my dead body. Who knew it?
Slender. Freddy. Who did I call you?
I'm sorry to look. Kisun se nikarata Freddy. Lerato. Khali boli.
Alaba ta kuntira domo yon.
Hey! Who batla kuduwa na domo ha?
Just a stalky man. Tswa mo dilong tsa batho ke relationship yaka e halala
he ke nyalo yaka ha e halala
stoki tswa mo dilong tsa batho ke bua le slender wa me
he toloki nna ke batla go bua le Friday wa me
okay a re tlogele go argue re utlwile maikutlo a ga slender a re ene she is in love le Friday.
Hey, over my dead body. Get that show on a puppy same way.
Hey, Jesus, I'm sure. Langa nam puppies, Margot Shapata note.
Okay, okay, ladies. I name on Freddy Chance. I will make good like a slender.
Thank you.
Slender, go dira gala Mariso.
Hey Friday, o ba tlo nkhata go tukoge.
Hey!
Ya.
Ke lerato. Ba bulelele Friday. Lerato ga le
bo.
No 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 no.
Slender, nna Friday, ke chatile man. He? E sa le o nwele khimba no o tsama mo touchline wa bua ke maswabi nna ke tsweletse pele ka botshelo.
Friede is a heartbreaker. Fish documents. Friede! Mari
ke sentse ke go rata Friede. Hey mate, hey!
Stoki, ikatle pele. Slender, a se brief ke a go kopa man. Nna, Friede, ke tsweletse pele ka botshelo man. Lebala ka nna, ga ke tlhole ke go rata ni.
Re raga Friede.
Hey, cut me eight.
Amara ko eno ka ntirenyana man.
Ke maswabi man, a se.
Hey, what is it going to enjoy? I got a motu shabile cheetahs. Oka bua gape cheetahs.
Like sand through the hourglass, so are the days of my life.
Lol Omtoloki, your life is a loveless soap.
Lenna, murara, nkidele matsogo mo metsing. O intshwarele swaa.
Le nna ke go rata Toloki yame. My Slender never get tired.
Slender, a some belief toch. Tja mokon, o rata Friede.
Toloki, lo ene ke go rata.
Hey,
I love you more.
Hey, yo!
Hemma, le rato ga le bolo. Tsaya bekego ya Louis Vuitton, o tsamaye. Ga gona monna gore wena mo.
Toloki.
Hey! Ga gona Toloki wa next. Hey!
Ma o siame a Toloki decide.
Sweetie, all right. Le go la bo hel ke lo ga Toloki. Gona ke relationship ya gagwe e.
Toloki.
This has to be the saddest day of my life. I've brought you here today to live happily after. I won't be able to see you anymore because of your love for my brother and the ties that we have. We could be living here every day and now, and since this is our last day together, I want to hold you. Just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I wanna remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.
Toloki!
I have lost love, but I found what I love. I bet I can't come near here. Hold, I must lose brain and Charles summon my lost beer.
Oswa Waranzai. What like Ria Mosadium?
Yeah, Laun Tina Yana to Luki. Mad, Mutu, Hatch and Lau Tila Butsulo, Jobusina, Mohoti Wali Rad.
Khalitse sepenyena.
Eba. O e tshwere ka yana.
Suti. Ke sa bile ka die.
He Toloki, o ga jang gore ga re itse sepege?
Khalosa.
Nya. La itsmus. Koloi e tsama ka spewe.
Yo Toloki.
O bon paletse.
Ke na le nyatsi.
Ijo.
Mosadi. O lebala ka o mong.
That's it. A editse.
A ke ra utlwa.
Sweetie, nka nne phone ya gago. Ke phone le sexy.
Sexy?
Ey, ke nyatsi yana.
No, Toloki. Ey!
hela ho tloka nya bi di mpempi a u he bona he bona hela ho tloka nya bi di mpempi.